E waihangatia ana e Hamiora Mangakahia, he tohu, he toi o tira, he pū maharatanga, toi tū hoki ki runga rakuraku. Kua puta he oranga nui ki te uri o Ngāti Huarere I tana whakairo rakuraku. E kōrero ana mo te ao o te hunga, ka pupuri I te taonga pūoro, ka whakarākei hia nei e ia. Hoi anora, kua hou tana rongo I te nui o ngā kōrero mo te taonga a tāhua, nāna nei I mahi mā te toa o American Idol, ara mā Iam Tongi, a neira a Cruz Tangira.
So toha toa ana I ona pūmanoa ki te ao.
As I've sort of gone through this journey of telling story on instruments, I thought it was a perfect opportunity for me to do a piece for Ian and to tell his story.
I nā tata nei tukuna ai tēnei taonga kia Tongi. Ā, ko ngā haora ono te kau, kia oti ēnei whakairo kia Hamiora. Hei tāna kei te hari kei te koa a Ian ki tēnei rakuraku motuhake.
He was ecstatic, man, to see his reaction, seeing the design, you know, how he relates to it. I think for me as an artist, you know, it was very heartwarming.
Kua mate te pāpā a Ian, tata ki tāna whakātūranga kōwhiri tuatahi o American Idol. So daddy, won't you just close your eyes? Ā, ko ēnei whakairo he ara māna kia hono hoki ki te wairua o tōna pāpā.
Metaphorically and symbolically, it represents every time Ian plays the guitar, every time he sings, he's sharing not just his voice, but his dad's voice and his dad's influence, his enduring love.
He tauira ā Hamiora nā te ringa toi kai whakairo rongonui ā Rangikipa. Hei tāna anō ko aua whiako kei ta arahi I āna mahi.
In my development as a Māori artist, toi Māori, I think, you know, that's been the base of my stories, of how I construct the stories of what I focus on.
Me te aha, e a ki aia, arono atu ngā huarahi, ka taia I ngā mahi whakairo.
It doesn't matter if you're Ian Tongi, Michael Jackson, LeBron James, everyone has a story that is impactful and powerful that needs to be shared.
E ki ai te kōrero, he toi whakairo, he mana tangata. Cruz Tangira, te karere.